Baroma igice cya 12 duhere kuri uyu murongo w'icyenda abakristo uko bakwiye kumera urukundo rwanyu ntirugira uburyarya twanki bibi tumatane n'ivyiza kuvyo gukunda bene data mukundane rwose kuvyicubahiro umuntu wese ashira imbere mugenzi we kuvyo gushishikara rero nimugira urwangara mukovye mu mitima gukorera umwami wacu kuko Yesu ari hafi dukovye mu mutima kumukorera dushishikare nitugira urwangara ko tuzi ko turabanyenkomezi ko tuzi ko hari ivyo dushoboye kandi byinshi turabikimazi neka tubishishikare tubikore tureke ubunebwe tureke kwanjanjwa tureke kubifata minenegwe ariko tubihagararemwo mu izina rya Yesu kuvyo gushishikara nimugira urwangara muyandi majambo tugira umwete ariko mukovye mu mitima yacu dukovye mu mitima yacu gukorera umwami wacu nibindi bizoca bigenda neza haleluya murazi ko nabonye yuko burya kuba mu mana ari byo bituma ibyo mu mubiri bigenda neza uyu senga imana kukazi biragenda neza iyo usoma ijambo ry'imana kukazi biragenda neza none ijambo ko ari ryo riduhanura ko ari ryo ridutunganya rikadutoza indero tukakora akazi dufise indero iyo umuntu yatakaje amasengesho biba bipfuye 12 munezererwe kwizigira ibizoba mwihanganira amagorwa mushishikare gusenga tunezererwe kwizigira ibizoba kandi ko twiteze icyo tutarabona nimuze tukirorere twihangane niko yandikiye abaromanye naha mu gice 18 ko turindirira icyo tutarabona iryo juru turaririndiriye mu kwizera ukuza ku mwami wacu turakurindiriye mu kwizera nimuze tubirorere twihanganye twihanganira amagogwa iyi sisi yacha amagogwa arimwo haleluya hari bituzibira muri uko gushishikara gusenga hari bituzibira muri uko gukorera imana ariko nagira ndakubwire ngo ubikura imbere yacu arahari natwebwe ubwacu hamwe n'ingabire imana yadushizemwo turabibwira ngo mvimbere tugahagarara mu kwizera ibyo bisoza iyo magogwa ibyo biki tukabikura imbere yacu mu kwizera tukabita mu kiyaga nubwo hari hama obstacle nubwo hari ibizibira nubwo hari ibibazo duhura navyo munezererwe kwizigira ibizoba muke mwihanganira amagogo arahari Pawulo yabibandikira kubera ziko amagogo ahari ari uburyo butandukanye mu rugo urashobora guhura n'amagogwa kandi uri mu rugo ufise uwo mwubakanye womenga bababona mutonda mu rusengero womengo ni sawa ariko amagogo akaza ibizibizibira hari byo tuzibira gushishikara gusenga aravuga ngo hamwe n'ivyo byose mushishikare gusenga gusenga rero muri no misi ya nyuma tubishishikare nitunebwe abanebwe nibazobona ubwami bw'Imana.